Neno yuko hapa.
Asante. Abantu ba minton biyamore. Biyamore. Yoturwa unka. Unka. Be umar. Abantu ba minton mabogete. Dogote rarimo. Momete go tuoma. Raila tuoma. Raila tuoma. Tuoma Ruto. Oma bunama gongo. Raila tuoma. Raila tuoma. Tuoma agashagwa. Oma bunevi renge. Tariboigo. Abanto ba minto. Gavana ngeda kekeyemo. Abanto ba minto. Pere tuwa chirega. Ote via evi monto viribigo chabia chegie gavana ya ito gusiga. We are going to deal with the people who have been playing around with our governor. Tari boigo. Erebiyago sere bobe. Baba Raila Amolo Odinga. Sisi tumefurahi kwamba unaenda kukua chairman wa African Union. Na hivi majuzi tuliona ukitembea na president wetu ambaye ni William Ruto. Tunashukuru kwa hayo. Lakini sisi tunasema hivi. While you are working with the president, we want to remind the president that the cost of living in Kenya has gone too high. Sio ni kweli? Sisi tunaomba William Samoei Ruto, president wa Kenya, apunguze bei ya mafuta, apunguze bei ya vyakula, na pia tunaomba apunguze uongo imekuwa mingi kwa serikali. Na pia tunasema hivi, sisi watu wa ODM governor wetu Simba Arati, 2027 Kisii County wajumbe wote 9 ni wa ODM. MCS wote 45 ni wa ODM, sivyo? Na sisi tunasema hivi governor, Kisii County tumefunga. Nyamira County pia tunaomba wafunge huko. Ndio hao watu wa UDA na ile yellow yao wapotelee mbali. Wangapi hapa wanasema 2027 tunapeleka William Ruto nyumbani? Tuonyeshe baba na mikono yote. Tunashukuru sana na tunafurahi baba umekuja. Next time tutatembea ndani kule ndani ya Kitutu cha South. Asante.
Haya. Asante. Nipe.